ariyo kimwe muri byinshi cyangwa byinshi muri kimwe dushobora kuvugana turavuga ku bagenzi ufise jewe mfise naka fise abo bita abagenzi be bashobashiramo barimo kujya umenya nzi ubwoko butatu cyangwa ibyo bintu byo kutamenya ikibanza ushyiramo umugenzi wawe hariyo abantu twahuriye ku ishuri turakina n'umupira w'amasashi hari abantu twiganye hariho n'abandi bantu twagiye turahura nabo bivanye n'abansi dufise hakabaho n'abandi bantu rero twaherekezanyije nk'urugi n'ubuzima turimo ugasanga ni ba bandi usanga mukunda ntayo z'abakobwa bamwe mukunda kandi bivanye n'umwaza kurabira ku kino kiganiro nimbasha ngenda ku mana barigabo umurundi w'umutima kandi w'ubuntu hariyo kimwe muri byinshi cyangwa byinshi muri kimwe dushobora kuvugana turavuga ku bagenzi ufise jewe mfise naka fise abo bita abagenzi be bashobashiramo barimo kujya umenya nzi ubwoko butatu cyangwa ibyo bintu byo kutamenya ikibanza ushyiramo umugenzi wawe rero ni bya bindi bimuzi bivugwa na ba bandi ariko bivuze gutandukanye na kwa kundi usanzwe bita isi nta bintu bishasha bibaho byose biguma ari bya bindi bigaruka bikagaruka ukundi bivuzwe n'abandi be bashiki wari ukizi ndakubwire ko nk'umurundi ikiba cyita icyakundi gikora iki ndavuga naguhaze ubishyira muri komantire tudatebye rero tugire ko umugenzi wawe ufise hari ubwoko butatu bw'ubugenzi hari abantu twahuriye ku ishuri turakina n'umupira w'amasashi hari abantu twiganye hariho n'abandi bantu twagiye turahura nabo bivanye n'abansi dufise hakabaho n'abandi bantu rero twaherekezanyije nk'urugi n'ubuzima turimo uno munsi rero nashaka umuntu wese uhura nawe aba afise ikibanza kandi akaba afise icyaje gukora hari abazi batuzaniye ibyigwa mu buzima ibyo byigwa rero ukabigira kutari ntubigire ko bivana n'uko wowe umwanya uba uguhaye kuba wabona ibintu uno munsi rero duhere ku bwoko bumwe bw'abagenzi ndakoresha ururimi rw'igifaransa maze kumbabarira ntabyo nkunda mugabo naza kutitinza hariho abagenzi twahuriye nko mu isoko tugiye kugura ikintu kubera nyine tuyazi duhuza bakaba abagenzi tukiyumvanamo tukaza mbere tukabananya tunavugana bisiye ku nimero ya telefoni cyangwa ahandi hantu hariho abagenzi twiganye ugasanga uko twingana kwese muri nko mu ishuri rimwe muri karasi usanga abantu mutaba abagenzi bose hari abo usanga muguma mwegeranye cyane atari kuvuga ngo kubera ngo baciye ubwenge atari kuvuga ngo kubera babishobora mu ishuri oya ugasanga ni ba bandi usanga mukunda sitayiri z'abakobwa bamwe mukunda kwambara kumwe sitayiri yo kwambara ukaba mukunda gutemberera hamwe mugasanga rero abo bantu muri urwo rugendo rw'ubuzima mwabaye abagenzi mukaba abagenzi bivuye kuri ibyo bintu mufise bimwe mushaka wowe urakunda gusohokera ahantu hameze uku urakunda umuziki nk'uwo ugasanga mwese mwe murakunda rapu mwese wasanga mwumva umenga muri abagenzi ibyo rero ibyo ni nka kujya dushobora gutandukana ugasanga umwana aravutse aba afise mama wiwe aramwonkeje gushika aramubaye hafi gushika nko ku myaka itanu itandatu umwana ntabwo umujyi azamfunguka birahinduka aratangura kujya ibintu bigumye kugira bimukomeze abewe si ukuvuga ngo rero ngo rwa rukundo yari afite mama wiwe cyangwa kwa kundi bahora begeranye cyane kubihera ahubwo n'ugutabura ko mu buzima tuva kuri rimwe tujya kuri kabiri tuva kuri kabiri tujya kuri gatatu ibyo rero bisigura iki abo bantu birashika nk'ukuwemo umuntu mugumana kandi ukajya ahandi hantu ugafata nk'inzira ya politiki we ntaba ari umupolitisi agafata ubundi buzima mukasumiye ngo ubugenzi bwarahitse ukwiye gutahura rero ko hari ahantu uva ukajya ahandi ku mvo z'uko ubuzima ariko bumeze n'inzozi wihenda rero ngo ni mugenzi wawe byacane urashobora kumwitura bivanye n'ibihe mwagiye muracanamo oya papa oya mama kwisi rero turabafite usanga ari abantu twinganye ku ishuri bara ume wame duvuge yego twari abagenzi bihuriye ku ishuri kubera ibyigwa kubera twiga hamwe kubera dusenga hamwe kubera duhurira muri kb imwe tukaba iyo kb ikaba ari ibintu bimwe mugabo katusanga nta kwiyunga nta bucuti buhakwiye ku buryo ushobora gusanga wa muntu avuga ati uyu muntu umwikora kwiyita abo nyine abo nyine niko navuga tubita abafiyiri aba ni babandi ushobora gusanga avuga ati mbega gabasha ubu mbasha ari mubi nta telefone nje ngo abimbaze cyangwa akabona nko kuri social media kwizimbuga ngo kanabumenya akayibona akambona dufate nagize nk'urubanza nagize kubaka nagize ubukwe basanga barambwiye visitaje mugabo inyuma yuko umbwira visitaje asiyagiye navuga ngo bambwire hano hari aho urugo rero ubi nawe barujya rusura urumva hariyo abantu rero bameze uko twita ko ari abagenzi mugabo uhuye n'ikibazo bakubwira ati bani hangane bizagenda neza ariko atari kwa kundi ngo muri abagenzi byari bikomeye rero aba nibo twita abafigiri abadufatiye nk'ubu harabaye telefone yawe harimo ibintu wari wagize ibanga birashize nk'ubu ugomba urambona bibaho ugasanga nk'abakobwa cyangwa abahungu barifashe video nyine bivanye na circonstance cyangwa n'igihe barimo akiva ati video bari gusa ubu ni wa mugenzi rero ashobora kukubwira ngo ibana wihangane bizohera birahera hama agacafata ya video akuma ayiha abandi akuma agera forward aba rero umenye ko murabizi tugenda ku maguru akabiri aho nawe urabafise nagiye ndabafise ntitwantanye gusa no ku buzima bwadukigije tujya kuri namwe bivanye n'uko twiganye n'uko twakunda bimwe kubera ko ubuzima bwahindutse twakuze tujya mu bindi ntitukira abagenzi kujya nyine wari ubizi usanga wabo mwadutohoza adashobora kumenya amakuru yawe aciye kuri wewe agaca ku bantu bagukikuje mbega nakamenya ngo kugira ni ba bandi baguma bikompara bigereranya nabo mbeba sharaya yaratunze yabakeneye amahera ameze gute yabafise umuntu ameze gute yabari mu buzima ameze gute abo rero burya nifo kumenya ko bafise kandi kenshi nari mu bahari igihe tugenda kwa abagenzi hariho abagenzi ba kabiri twese turafise abansi ubwabo ngo hari ubwoko bubiri bw'abansi kuko hariho abansi dukeneye kugumana hariho n'abansi dukeneye kuvuga ati bamwe kubera iki hariho abansi bagufasha gushika ahandi hantu hariho n'abandi bansi udakeneye ko bagufasha gushika ahantu na hamwe abo bantu rero tubita abakamarade hariho nk'umugwi w'abantu usanga bagwanya ibyo twiyumvira tugaca tugira iki tugaca tuza hamwe kugira turwanye umwe uwo mugwi rero iyo abambere naho nakubwiye abambere ni babandi tuba dusiye ibintu dukunda bi ubu naho haje aba kabiri tuba dusa ibintu aba abansi bamwe dushaka kurwanya inzara ikintu kiduhuza buri kenshi ni ukugira abansi bamwe si kugira ngo ni uko twakundanye ya bya bindi byaduhuje ni iki n'abo bazi baturwaniriza hamwe natwe biba bikeneye ko tugira iki twiyunga kugira tubarwanirize hamwe ubwo rero abo bansi iyo dushoboye bakavaho ubugenzi baburetse gusa rimwe na rimwe azimora iki gihe abo bantu kubera ko tuba dusangiye abanza turakunda kwihenda uravuga uti uyu muntu kwiye ni umugenzi wa gakabusizi ukaba umubwira imigambi yawe rero bya ya ngorane yari ihari yavuye reba umubwira imigambi yawe umusanga yarayikoze rero tuzi turaraba abantu bivanye n'ibyo twahuye n'ingene duhura ukamenya ko ukavuga uti uyu muntu nibyo ni umugenzi wawe ariko kugwahera ubwira nicaye ikibanza na muntu aba bantu rero turakunda kubihenda ko cyane tugabanye rero tuzi turaraba none iyo ni mu ngorane iyo ni mu kintu mbona ko nkeneye umuntu aseruka uwo muntu arahashika cyangwa hashika hageze ko tujya kurwanya wa muntu agize iki atubangamiye abo rero n'abantu n'abatwobita abagenzi bagufasha mufashanya uramufasha nawe akagufasha kugira mukureho inzitizi zimwe zibabangamiye mugambi gukuraho inzitizi biba zibabangamiye mwe wese waba afite icyo agamije iyo rero mwe kuko muba gusa muhuye n'inzitizi imwe mugambi inyuma y'izo nzitizi mwe gusa turafata inzira yiwe watusanga rero guma wihenda kibaha kombe yari umugenzi rero ura uragaba ubimasa abantu nkabo tabafise benshi turagenda bisaba kwiga kwamenya wewe wamenya gute bibaza ubwenge buraguha nyamwe bintu bamwe nyene bidahuye na babandi babandi baba yezu nazanzitiza nawe zo kubona tugende kubanya mari bo bagatatu aya bantu tabakomba kompanyo abantu baduherekeza mu buzima bwose ni wa muntu hari ukuntu abantu bose dufusa dushyiramo ingufu ku bugenzi ugasanga gran adewe atanterefoni sinamuvuga igisa nawe akavuga ati atanyandika sinamubwiye aho rero bari muri babandi dukwiye gutahura rero ko ava ariko ndabavuga ko cyane mbere yuko navuga ko cyane aba bagatatu aba baduherekeza ubuzima bwose batwita abakompanyi dukwiye gutahura ko ubuzima butaguma hahandi kandi ubuzima ari hinduka muga iryo hinduka ntirihinduka uko dushaka kandi uko dushaka si mpaka bari kukuba gukwiriye hari ibintu bibereye dushaka tubona ko bibereye muga bidakwiriye ko bitubaho rero ubuzima kenshi buduha ibintu bikwiriye ntibuduha ibintu tubereye kurora abagenzi rero ba gatatu ngaba nyine bavuga ikintu kimwe kandi kinini nawe bazi kuraba afise hariyo umugenzi naho usha nk'imyaka ibiri cyangwa ameza nk'ayo mutavugana umutelefoni wumva umenga mwari kumwica ni wa wundi bagufungiye nko ngaha turi Bujumbura cyangwa turi nk'igitega baragufungiye ashobora kuvayo nko mu kwezi akaza kabiri cyangwa gatatu akavuga ati ngiye kwa mugenzi namwe tubana we ubasha ubi nguvu ndiko ndaraba ingene byogenda ni wa mugenzi wagiranye matati mu bantu nashika bazi arakugwanira hama mushitse ahantu habaga habwira ati burya ka mwene wacu cyangwa inga mushikanze we wakoze amakosa nuko ntari kugutirira baraba bisubiye kejo ntibizosubiye kubera ko nande bo ni wa muntu rero yemera kwiyambura ubuntu bwiwe kubera wewe kubera zicuri nawe ukabuza icyari hari umuntu witoramo nawe akakwitoramo ubu ni wa mugenzi rero urwaye aseruka ni wa mugenzi naho uja hano kuri umuryango wawe ufise aguma wurara ni wa mugenzi wawe ubona ko basi naho ababuze uburyo ashobora kukwereka ibintu bituma uburyo buboneka canke akakwereka inzira ibibazo bisohokamo atari ba bandi usanga bari inyuma baguma bavuga bati ndabira ati mbe basha naka yarateye akeneye amafaranga nawe bakabibaza abandi ntibabibaze wewe gusa bakurikirana inkuru zawe naka agezehe nzi ko ari bya bintu bavuga ngo ikibano kirakingiye turakeneye kubwira abagenzi bashasha rero uburyo babandi tubana hafi abandi twafanya baguma baturabira ko bavuga ati ujyana mu rutu ujyana mu rutu kandi nibo benshi badatanga amaoportunite kubera ko muba mwariganye muba mwarakinanye hari uko n'abakuzi ashobora no kukuzibira kubera ko yibaza ko azi potensiyalite yawe icyo ushoboye rero ubwo rero hari rero ni uvuga nti nimba ufise abagenzi babiri cyangwa batatu cyangwa bane muri bamwe babwerekeza mu buzima bajya abagenzi ni bobo warahiriwe waramerewe neza imana yaraguheza bakuraba rero nko batakazi baha agaciro kabo nawe ntiwitakaze kuko kubatakaza no kwitakaza ni uko utabona icyo bari kuri wewe nawe ubu batakaje mwene wacu mushikanje sinabikubwira ko byinshi mugaburiye ubuzima burahinduka kandi abantu dufitaniye byinshi mwaka gufitanira byinshi ntibisubira ko duhurira kuri byinshi cyangwa dushaka byinshi bimwe hariho bimwe duhuyemo nka bimwe kandi turi bamwe muga ntituri kumwe kandi ntituri hamwe aba bagenzi rero aba ba nyuma ibantu nawe uzobafate neza cyangwa ibyinze nagufate neza ni muri aba bagenzi banyu hariho rero abagenzi bamwe bita bafigira ni bamwe twahuriye ku ishuri dukunda bimwe dukunda umuziki umwe dusanze dukunda bimwe tukaza twumva turabagenzi hari aba kabiri bakamarade dukunda kwihinda ko cyane ko ari abagenzi b'ukuri baduherekeza mu buzima aho baba bazi kubera ko dufise ibintu turwaniriza hamwe turi hamwe akaba ari we yocaba uwa mbere mu kugutuma inyuma y'icyo kintu cyari inzitizi mwarwanye aho ari we catuma uja muri mu ngorane muri iseke gusumba ko ari umwizi n'umugenzi hariho na babandi rero ugiye muri iseke mujyana akakwereka ikintu mvayo nibo twita abakompanyi abo ba kabiri n'abakamaradi zikunda kwihenda ko kandi vyuzokora vyose uramenye ko dufise aba ufise abansi abansi rero bari kubiri ari abansi des ennemis nécessaires des ennemis qui ne sont pas nécessaires abagi aba abansi rero bari nécessaires bakeneye ko tugumana bariho sinzi ko bavuga ko ubunyene mugabo sinzi twagomba kuvuga twagomba kuvuga ku bugenzi dufitaniye tumenye guha ikibanza umwe wese mu mwanya wiwe mucyo duhuriyemo ariko ntibivuze ko mwabo bantu twakunda ibintu bimwe hataba mwa bagenzi tugumana ya kandi ntibivuze ko muri bo abandi twagwaniriza ibintu bimwe bitubangamiye za nzitizi zimwe hatari yabo tugumana ibyo nyine birashobora gutuma hari abo mugumana kandi hari n'aho twihenda muri abo nyine tugasanga nibo batuma dusubira inyuma nagutumire rero kubandanya ungirike gukurikirana izon inyuma ya kamera hariyo nanzizi na umuntu akazi ni washaka nanga foto uzo chumurondera ndazi kontakte yibiri ko kuri ari zone zo chuza azo waga foto afuka utarabona ahantu ari ahanda atari wi kuya ko umuntu umwe wese afise aga specialty ki kare buri rero mwa izone mugire subscribe mari kumwe na mbasha mana ikomeze bahiza gira umwe wese mu byarimo ashike kutu apana ipu kutu yizera kandi yakoreye ntawe yakatamugoye nabagenzi rero muzobabona bivanye n'ibiri kuracamo ingene bazokwitwara muri ibyo tusizobimagabo kubera ko ari abantu baduha igice cy'ukuri kugira tubizere hanyuma tubaronka baduhe ati bari thank you mwakoze cyane gusa niwe bagiye kugira ka like wabikunze utabikunze nawe sinzi ko disliking tukiyibona nshamo nako utayikunze hama nkubona ko nkwibukosora ungire nse nkosora kubera ko sivuga byo bibabyo kubashaka bibabyo kandi ntibibabyo kubadashaka ko bibabyo ciao mu kindi kiganiro gikurikiye.